Kua whakae te hekere tari a te kīngi Māori a te Rangihiroa Rangi Whakaruru ki ngā hāmene tāhai pūtea e ono hi roto i te kōti. I mua tēnei uri o Ngāti Kahungunu i te kōti ārohe o Tāmaki Makaurau i te rānei e 56 ōna tau. Hei tā Irena Smith i rongo ai i roto i te kōti i whakapau a Whakaruru i te pūtea a te tari o te kīngi ki tētahi hāparaparatanga puku.
He tangata i kite atu nei te he o ōna hara i te rānei. He oi hei tā te tari hara tāware, nā wai te hekere tari a te kīngi Māori i Rūpahu, kātahi ka tino Rūpahu ke atu.
Instead of telling the truth, the defendant again lied in his second interview in order to mislead the SFO investigators.
Koe nei a te Rangihiroa Whakaruru, he tangata e piritatāna kia Kīngi Tūheitia, koe a te hekere tari i roto i tōna tari. I te kōti i te rānei ka whakai atu ia, neke atu i te 27 mano tāra o ngā pūtea a te kīngi, i whakapaua e ia ki te utu i te pokanga o tōna puku.
The defendant asked the CEO of Mercy Hospital Group to change the details of the original 2016 invoice, so that his name and the details of his procedure did not appear on it.
Ko tētahi atu whakapai i hāngai pūrā ki tāna hoko i tētahi tauaru waka, engari nāna te puka utu i tīni, kia nui ake te utu i te utu i utungi ai e ia.
Firstly, it was for the amount of $11,255 when it should have been $8,200 so that he could obtain $2,875 that he was not entitled to.
Ko tahi wiki ki muri i kōrero mātou ki atu Koroerangi Morgan mō ngā whakapai nei. Engari i taua rangi tonu, ka whakatapungia te ingoa me ngā kōrero katoa mō tēnei kēhi e te kōti. I te rangi nei ka hikina e rā tapu katoa.
Take nui tēnei i te mea ko tēnei mahi, ko tēnei haranui ki nungai ki a mātou ki a Waikato Tānui, ko hoki mai ki te ngau i a mātou. Ka mutu e hāngai tika nei ki wā mātou mahi katoa. Ngā mahi tia ki te pūtea e rā ahuatanga katoa, mea te tirohi anō. Whakamātou tauhia, kia kaua tēnei ahuatanga e hoki mai ki te ngau i a mātou.
Kaore Arangi Whakaruru i tuku kōrero i waho atu i te kōti, ka hoki atu ia a te 24 o a Pereira, kia whiua ia e te ture. Irena Smith, te karere.